Senior ʻElia Akaka returns for his fourth year as song director. ʻElia is the son of Hauʻoli and Kuʻulei Akaka, nohoʻoi a makane ʻohe o ahu.
O kahi mea hoihoi e hoʻolohe ai, o ia kahui hope o ko mākou mele e himeni ia me ka leo hoʻokahi.